Ubundi bana ndwi bangabisha stash na minani domitira yavuke umusozi ibuye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi ku igerekezo rya 18 Kigarama mwaka w'igihumbi kimwe n'1964 ni kuvuga ko yashengeye amaze imyaka 56 y'amavuka. Petero Nkurunziza yize amashuri y'intango ibuye yarangiza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1980 acatandukira amashuri yisumbuye kuri Atene y'Igitega uno munsi yitwa Lise Musinziro mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1987 niho yarangiza amashuri yisumbuye acinjira muri kaminuza y'Uburundi mu gisata cigisha ubuhinga bwo kwinonora imitsi n'inkino aho yarangije mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1990 agatahukana urupapuro ndangabumenyi ku manota meza cyane bita distinction. Inyuma yaho nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza yaciye aja kwigisha icigwa cyo kwinonora imitsi n'inkino ku ishuri ryisumbuye Lise do Murambya. Nyuma y'imyaka ibiri kaminuza y'Uburundi yaciye imusaba ngo yigishe mu gisata cyo kwinonora imitsi n'inkino mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1994. Petero Nkurunziza yarubatse Bwiwe agubakana n'umufasoni Beniza Bucumi bakaba bavyaranye abana batanu abahungu batatu n'abigeme babiri. Kubera ubwicanyi bwadutse muri kaminuza y'Uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1995 Petero Nkurunziza yaciye akura neza afata inzira igana ku rugamba aja kwifatanya n'abandi guhabuza demokarasi yari yanigiwe mu menshi n'abansi y'Uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1993 aho nyine icyubahiro ndadaye Melchior umukuru w'igihugu wa mbere yari yatoriciye muri demokarasi yagandagurwa bunyamaswa n'abamufasha kurongora igihugu hamwe n'abenegihugu injojo atacu bazira. Rugamba Petero Nkurunziza yaranzwe n'ubutwari n'ubuhizi byatumye aba mu ndongozi zo hejuru gushikaho yizerwa ngo arongore umuhari CNDD-FDD umwe mu mihari yagwana iteka ry'abenegihugu na demokarasi. Kubera umutima w'ubuntu wamuranga muri byose na hose aho bari basangiye urugamba bamutazira muhuza kuko yanka akarenganyo agatunganiriza bose abakuru n'abato kandi bakama bamwikora ko igihe cyose ibereye iyaze. Nyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'umuhari CNDD-FDD na leta mfata kibanza y'icyo gihe Petero Nkurunziza na bagenzi we baciye batahuka muri Kigarama mu mwaka w'2003. Nkurunziza ashashingwa amabanga yo kuba umushikiranganji adasanzwe ajejwe intwari ibereye. Mu mwaka w'2005 ku igenekerezo rya 19 myandagaro nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza yatowe n'abashingamateka n'abakenguza amateka ngo arongoye Burundi mu kiringo cy'imyaka itanu. Iruhande rwo gutsimbataza amahoro n'umutekano kunyubanisha Abarundi no gusasiraza intwari ibereye intwari nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza yaranzwe no gukunda Imana n'ibikorwa dusenga dukora dusenga cyabaye icyivugo yashize imbere kuva gishikira amabanga mu ngingo nyamukuru zamugize ruhangiranwa zikamwongereza igikundiro harimo kwigisha abana mu mashuri y'intango ku buntu, ukuvura abana batarenze imyaka itanu ku buntu, ukuvura ababyeyi bibungenze bakongera bakibaruka ku buntu mu mavuriro ya leta hamwe no kutabuguza ibifungurwa bikenewe kurusha ibindi mu gihe cy'agahubo. Ibyo byatumye Abarundi sinzi bamuje inyuma mu kubaka amashuri ibihumbi n'ibihumbagiza amavuriro menshi nyubakwa indongo zanguriramo imirimo ibibuga by'inkino amabarabara n'izindi nyubako rusange. Umusesekara w'amahoro n'umutekano mu Burundi dukesha uburongozi bwa nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza watumye Burundi bufata ingingo yo gusahiriza amakungu ibikorwa byo kugarukana amahoro no kuyatsimbataza nko muri Somalia, Haiti, Cote d'Ivoire, Sudani na Centrafrique. Kubera urukundo atigeze ahengesha kwereka Abarundi wiyongera ku butore ubutwari n'ubuhizi bamubonyemo baramwitoreye mu mwaka w'2010 baramwuhirira no mu mwaka w'2015 maze abandanya kubahangaza kubahagararira no kubateza imbere uko bukeye uko bwije haba mu matora y'2010 cyangwa ay'2015 basiza ngo yoze bararondeye gusubiza ubundi mu ihumbi ariko nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza ababera ifuro ry'igiti kanatsinda yari ashyigikiwe n'Imana n'Abarundi sinzi afatiye ku mateka y'igihugu cyane cyane ko byagoye Uburundi mu mwaka w'2010 no mu mwaka w'2015 nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza yafashe ingingo yo gutanguza umugambi wo kuzirikana igihugu gutyo Abarundi turiga kandi turamenya amabanga y'igihugu. Ikindi kintu gihambaye Abarundi bazokwama bibukira ko imboneza kizigenza Petero Nkurunziza n'ishyaka rishemeye ryo gusubiza Uburundi iteka ry'igihugu cyitunze kandi cyitunganiriza igihugu c'abagabo bigaho bakigaburira igihugu c'abantu bataremewe gufashwa ariko nyabuna baremewe gufashanya n'ayandi makungu wigabane cy'imigenderanire no gufashanya nta uzokwibagira guhagarara rugabo kwiboneza kizigenza mu gukunda no gukunisha igihugu n'icyo Petero Nkurunziza aho yavuga ati Burundi nubwo abarundi nta uzokunda kurusha bene bwo arongera ati abasuma barahawe ikaze mu Burundi na yabasuma turabiyamirije nibateshwe bati afatiye ku bihano by'agacinzizo uruvugo n'amaremenanya byagiye mu Burundi ingoreza kizigenza Petero Nkurunziza yahumurije abarundi ati Burundi uziraho Imana yabuteretse n'ivyo yabuteretsemo amajambo meza n'ibikorwa byiza byamuranze uwo bivuga ko guteraje arenga agahereza gutejo ijambo ariko rero nitworangiza tutibukije ikibuti kindi mu byamuranze icyano cyo kikabari ukubaha Imana muri byose na hose akamba twibutsa ko atacu turi tutagizwe n'Imana kandi ko atacu dufise tutahawe n'Imana iyo Mana ya Nkurunziza iyo Mana y'u Burundi nawe yegetse ko gumutetereze yaramukoresheje iby'ubuhitsi gutyo ategwa imibungo yatewe abagabo arose dushimwe twinshi n'amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye abicitegererezo ahesha igitinyiro n'ijambo ry'igihugu Burundi abarundi nabo mu kumushimira bamutera iteka atawundi Burundi yari bwaritegwe mu kugira imboneza kizigenza mu gukunda no gukundisha igihugu iteka ryiyuhiriye kubyo yatewe n'umugambwe w'abagumya banga wamugize imboneza yamaho muri uyu mugambwe n'icyo Petero Nkurunziza yagize iherezo ryiza arahinyuza wa mwibutse uvuga ngo ntaririnda ricaka kuko yashengeranye igikundiro ariko yarashikanye uwundi mwibutse uvuga ngo intore ntiramba nuko umubiri wiwe uruhukira muri iyi nganzo hanyene turi umushaha wiwe nawo uhanze imishaha izindi ntwari uruhukira ubudahera tubasabe rero nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi ku izina ry'abarundi bose musubire gutera iteka iyo mfura mu mfura z'u Burundi mu gushyira uburi bw'amashugwe kunganzo y'imboneza kizigenza mu gukunda no gukundisha igihugu acya hakurikira abasohoka umuryango wiwe nyuma arangize abakandizi b'ibihugu bitandukanye bahabwa Burundi burakurikira